iskaashigu inuu guul horseede.
Balday harkaysaba halkayo bilqiyo hor alle makanen hor socod la taabtiyo caasimad ku hirashane
haddaynan codka u hurin
hurin hurin
dallin hilka qaran jecel
jecel jecel
dayartana u heegana
dallin hilka qaran jecel dayartana u heegana
Tirai.